kitu kidonda chako kwangu maradi. Oyani sunune kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenongewa. Mivurugu patashika, ai, punguza kidogo. Na mengine katharika, toto sunanielewa. Apo apo liposhika, ukiongeza kidogo. Ni mwenza kota unjua.
My sweetie, sweetie,
number one.
My baby, oh,
you're number one.